blind into loving you. Nem mungu wa kumye umi.
Adisa usaima. Ochi kwa.